ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nk'akadze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi mu yandi makungu nunyemerere nkuhe kadze ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bifanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa mbere w'inondwi w'igenekerezo ry'icenda z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu wowe udukurikira uri mu gihugu cy'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse neza nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibi z'igihugu cy'u Burundi mu bihugu bibanyi ndaguhaye mwaramutse neza nanakwipfuriza kugira umunsi mwiza utegerezwa gusa rero gufyonda sabone cyangwa subscribe na butarafyonda ko hamukabandanya urashikirwa n'ano makuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyurenga kuri nombonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hamika bigushikiriza kamwe ku kandi byose uko byakabaye hatana kamwe kavuyemo tukugeza ko ibiba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'indero igisata c'inyino igisata ca politike igisata c'amagara y'abantu igisata c'umutekano igisata c'uburimyi n'ubworozi igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse yewe no hakurya y'imbibi z'igihugu c'u Burundi ico utegerezwa gusa rero ni ukubandanya ubana natwe nunyemerere ntangurire ano makuru kuri ino nkuru ivuga ko kaminuza ya Ngozi yatanguye umwaka wa yubire y'imyaka 25 imaze ibayeho iciyumviro co gushinga kaminuza ya Ngozi catunganijwe congera gitangura gufatwa mu mugongo n'abana 508 bahavuye batanze amafaranga imiliyoni 8 n'ibihumbi 475 by'amafaranga y'amarundi yo gutangura amashirahamwe yari ahari yatanze ibihumbi 920 by'amafaranga y'amarundi diyoseze gatulika ya Ngozi hari nayo yari yatanguje ico ciyumviro co gushinga kaminuza y'Ingozi itanga amazu intebe n'ibindi byanyenerwa bifise agaciro k'amafaranga imiliyoni 400 mu mafaranga y'amarundi kaminuza iba itanguye ifise abanyeshuri 415 harimwo abakobwa 228 imyaka 25 ikorera igihugu mu gutsimbataza amahoro indero n'iterambere rirama akaba ari ico civugo kiboneka kuri kaminuza ya Ngozi imaze kuramura abanyeshuri bo mu bisata by'ubuganga amategeko uburimyi n'ubworozi entrepretaria tradiction n'ivy'ubutunzi nk'uko vyashikijwe na Musenyeri Antoine Pierre Madaraga ayoboye urwego nshingwantwaro kuri kaminuza y'Ingozi kuri uyu wa ndwi z'ukwezi kw'icumi 2023 mu ijambo ryiwe mu birori vyo kugurura uwo mwaka uwo muyobozi akaba yaramenyesheje ko iyo kaminuza yifashe neza hari navyo biyitera intege zo gufasha ayandi makaminuza yigenga yo mu Burundi kaminuza ya Ngozi ikaba ikenguruka abayifasha kaminuza ya Ngozi ikaba ikenguruka abayifasha batandukanye harimo intumwa ya papa mu Burundi ikaba imenyesheje abahize batashoboye kuriha amadeni bahawe ko bonyaragasa bakariha abatarariha hagiye gusohoka urutonde rwabo ruhabwe aho bakora babaye kugira ngo babanguke kuriha kaminuza y'Ingozi kandi bomenya ko igiye gufasha abanyeshuri b'abatwa bige bitabagoye kandi ifashe mu bushakashatsi butandukanye abanyeshuri indwi b'abatwa harimo abakobwa 4 baramaze kwiyandikisha kandi n'abandi bazokwakirwa kandi kaminuza izofasha ivyo ishoboye nk'uko byashikirijwe na Patiri Apollinaire bangaye imbaga ayoboye kaminuza y'Ingozi yabishikirije kuri uwa ndwi z'ukwezi kw'icumi 2023 mu gihe bugurura umwaka wa yubire y'imyaka 25 yo kaminuza imaze nyene uwo muyobozi akaba avuga ko iyo kaminuza yimirije imigambi myinshi harimwo kurema ikibira jardin botanique ku mahegitare 6 mu vyegwa vya Ngozi kugira ubushakashatsi mu gukora umwavu hakoreshejwe imisiba gushiraho ibisata byo kunonosura ivyigwa master vyiyongera ku vyahahora no gutegura uko kaminuza yotanga ubumenyi kubiga ku mugoroba kaminuza y'Ingozi ikoranye n'ibitaro bikuru bya Ngozi bakaba bagiye gushiraho laboratwari izopima indwara laboratwari anatomie pathologique nk'uko byashikirijwe kuri uwo munsi uwaserukiye abize kuri kaminuza aracyenguruka uko kaminuza y'Ingozi yagiye irasimba intambamyi cyangwa ingorane ikagerageza guterera mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Muganga Agapi w'amahoro waserukiye abize kuri kaminuza y'Ingozi agahamagarira abahawe ingurane yo kwiga bayisubize kugira n'abandi batishoboye baronke uko biga. Abaramuwe bakaba barashinze Fondation Monseigneur Stanislas Kaburungu kugira ngo bagume bafasha kaminuza yabareze. Paul Niyonzima umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Ngozi nawe ne yize amategeko kuri kaminuza mu ntango zayo akaba ashima ko kaminuza imfura mu makaminuza yigenga yareze kandi iba inyishu kubava mu bihugu by'u Burundi, u Rwanda, Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'ahandi mu karere u Burundi burimwo. Mbere n'abarwizatunga bahugurukiye haza umurindi munini mu by'iterambere bivuye ku muzo wa kaminuza. Nayo muyari karavugwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi nuko izareka mu ikambi ha indari impunzi mu gihugu cya Malawi hari imiryango irenga ijana yahunguwe. Imiryango ijana na cumi n'ibiri y'impunzi z'Abarundi yaratashe mu gihugu kuri ubu wa kane, igizwe ahanini n'abana n'abakenyezi. Urutonde rw'abarindiriye gutahukanwa ni rurerure. Abatahukanwa nabo bafise igishika cyo gusubira kubona imiryango yabo mu Burundi. Umunezero niwo waboneka ku maso y'Abarundi bari bamaze imyaka irenga itandatu mu buhungiro mu bihugu byabakiriye. Bahungutse kuri uyu wa kane bavuye mu ikambi ya Zareka muri Malawi kandi bagategerezwa kuzoca muri Tanzania kugira ngo bakirwe imakamba nk'uko igicapo c'inzira kivyerekana. Ni urugendo rw'iminsi itatu. Turaryohiwe, twagize amahirwe yo gutaha dukwiye mu muryango. Umuryango mbere wagwiririye mu buhungiro. Nzotegerezwa gutangura ubuzima gushasha kandi nzogerageza nirinde politike cange ico cose cotuma nsubira muri ubu buzima bw'impunzi utabona kazoza ako ariko. Uko akaba ariko vyashikirijwe na Aimable Serugo hashize amaboko hejuru mu gusezera abo bahorana imbere yo kurira imodokari yari ihagaze mu ikambi. Nkawe Chantal, Ridwine canke Janine bahetse abana mu mugongo baratwenga bariko baraca mu murongo w'abandi Barundi bagomba kwipfuriza urugendo rwiza abo bahungutse. Turababajwe n'umwanya twatereye ngaha, ariko ntacu byari ibitegerezwa gushika mu buzima tuzosubira kubona na bagenzi. Uko akaba ariko bashikirije. Ni imiryango ijana na cumi n'ibiri yose hamwe yatahutse hashiseri. Leta ya Malawi n'iy'u Burundi ziriko zirakorana hamwe mu gutahukana izo mpunzi ku bushake bwazo nk'uko byemezwa n'abaserukira abandi. Aha ntitumenya ibibera mu gihugu cacu, by'ukuri nta makuru dufise menshi hajanye n'ibiri ku rubuga. Aho abandi bavuga ibyo guhonyanga agateka kazi na muntu mu gihugu, twebwe ntabyo tuzi ngaha. Nico gituma abantu benshi bipfuza gutahuka. Urutonde rw'abarindiriye gutahuka ni benshi, uko akaba ariko bemeza. Abenshi mu mpunzi z'Abarundi bari muri Malawi babanje kumara umwanya muri Tanzania, bakaba bavuga ko baruhishijwe n'ubuhungiro, hari naco kigaragaza iyo nyota yo gutahuka. Akaba ariko impunzi zongera ko basaba ko botahukanwa kenshi buri kwezi kugira ngo ababyipfuza bose bahunguke. Hashiseri iremeza ko izobandanya ico gikorwa kandi ko abatarahitamwo gutaha bazoguma bafashwa. Ikambi ya Zareka bomenya ko iharurwamwo ubu ibihumbi birenga 50 by'impunzi zavuye mu bihugu byinshi vya Afurika, harimwo ibihumbi birenga 11 vy'Abarundi. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi nuko imahama naho nyene mu ikambi ha indaro impunzi mu gihugu cy'u Rwanda abana barenga 500 batagiye mu mashuri barungitswemo kubera kubura uburyo. Bagizwe ahanini n'abana barangije amashuri y'intango cange igice ca mbere c'amashuri yisumbuye. Abavyeyi babo bana barwiriyemwo Abarundi bakaba bavuga ko badafise uburyo bwo kurihira abo bana amashuri barungitswemwo. Nk'uko tubikesha SOS Media Burundi, abigisha bavuga ko abana bo mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bari baronse amanota meza muri rusange. Abarenga igice c'abanyeshuri baratoye ikibazo bafise amanota meza cane distinction, baca barungikwa mu mashuri meza mu ntara zitandukanye z'igihugu. ngo akaba ariko bavuga bamenyesha ko ahanini hari abarundi muri abo. Ikibazo cyabonetse kubera amashyirahamwe nka Save the Children ryabarihira amafaranga y'ishure, ryabamenyesheje ko kubera ata mafaranga ababyeyi bokwirihira amafaranga y'ishure. Ibyo byarahanze ababyeyi kubera ko ayo mafaranga ari menshi kuri bo. Ngerageje guharura ku bijanye n'umwana wanje harangije igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye yarungitswe mu bumanuko bw'igihugu, amafaranga y'ishure, ibikoresho by'ishure, inahuri, ibikoresho byo mu buraro ndetse n'ibindi byose binsaba amafaranga 250,000 by'amafaranga y'u Rwanda arenga amadolari ya Amerika 250,000. None ayo mafaranga yose ubona no yakura hehe? Ivyo ni bivugwa n'umuvyeyi wo mu ikamba babaye cyane. Uko uwo muvyeyi amerewe niko n'abandi benshi bamerewe. Abana barenga 500 nibo byanse ko baja ku ishure, batabaza amashirahamwe y'abagira neza kubafasha byihuse kugira ngo abo bana basubire ku ishure. Umuti ishirahamwe Save the Children ryatoye nuko abo bana baronka ibibanza kugira ngo babandanye kwiga bari mahama nko mu ishure rya Peisana Eli hasanzwe abanyeshuri 200,000. Ivyo bisigura ko abo bana bazokwiga mu ishure n'ibisata batasavye. Ivyo bizogira ingaruka muri kazoza kabo kuko bazoca baja no muvyo bazokwiga muri kaminuza. Uko akaba ariko abavyeyi bidoga bavuga bamenyesha ko batagira uko bagira. Ivyo bizotuma haba guheba amashure, kudebukirwa mu mashure canke kuyoberwa ku munyeshure wese azokwiga igisata atahisemwo nk'uko bisigurwa n'abigisha. Raheze indwi irenga amashuri atanguye, icizere c'abo banyeshuri bo mu mashure y'intango n'ayisumbuye barapfa kwemera bakabandanya amashuri mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Iyo kambi ariko womenya ko abantu irimwo abantu barenga 55,000 bagizwe ahanini n'abarundi, abasigaye hakaba ari abakongomani.